We are the walking parts of Davos South, together with Seps and Sipi at Davos South. We take on the Jerusalem challenge to preach spirit of Ubuntu for Heritage Day.
Excellent.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze. Alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. We'll be right back. salema y callar a mí. Y lo no lo sé. Shilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilo no lo sé, Uhambenami, Zumangi Shilana, Dauyami, Alikolana, Musoami, Aukolana, Ilo no lo sé.